kitu ni rahisi. Huwezi anguka. So anyway, mpeza withdraw do alafu nikuje tuendelee na haya, tuende pamoja. Pika.
Fuck around and fell in love. I had a crush for the first time. Kick,